neza karangwa mu muryango wa Simon Gerardo na ngenda kumana Patricia bo ku mutumba Gasagara muri commune ya Makebuko aho kuri wa 13 Kigarama umwaka wa 2020 ishiranga umukenyezi w'intwari ryo mu ntara ya Gitega yarire mu cyuguru ricese gishatashije shira hamwe kugego wa commune Makebuko babanje gukora igogo cy'urukundo mu guja gukeza umuryango wibarutse ubushuri igenekereza rya 2026 rusama mwaka wa 2020 abari bitwaje akemanyi ko kubasahiriza Dukunda Maria Helena aramutse gushira mu gihe bakenyeze ibintwari mu ntara ya Gitega aratubwira uko basanze uwo muryango wifashe hamwe n'ingemo babashiriye
twazindukiye ku mutumba wa Gisagara aho twagendeye umuryango wabyaye abana batatu bushuri twari twagiye mu ntumbero yo kubashigikira yo kubakeza tukaba twagiye twitwaje agakemanyi kagizwe n'ibifungurwa bitandukanye kagizwe n'impuzu zo kwambika abana zo kubaheka no kubafuka n'impuzu z'umubyeyi n'amavuta yo kubasiga n'utundi dukoresho dukenerwa two mu nzu twagiye kandi twitwaje amafaranga makeye kugira ngo tubasahirize muri iki gihe turushana turimo twabonye ko twashyitse hageze kuko abo bana turabona yuko bafise ibiro mugabo atari bidakwiye cyane kuko ni batatu kandi ababyeyi babo bafise ubuzima bubayabaye ariko kandi mu byo barushikirije umushinga naye yavuze yuko nyenurugo yavuze yuko bafise ikibazo cy'uburaro bafise babamwe kuko yarafise abandi bana b'abahungu bane abo bavutse ari ubushuri harimo abahungu babiri n'umwigeme umwe akaba rero aciyagira abana indwi akagira ati n'uburyo rero na mikoro ntiyari menshi akavuga ati murakoze cyane kuza kudushigikira ariko kandi ikibazo cyaho nzobarerera kirangoye
ubu abana mfise atari imana ifashije nta buryo na buto mfise bwo kubara kuciga amatungo mbona nta tungo mfise bwo kubasubiramo mbwa gusa ndaguma nsaba imana bari hejuru ngo mumfashe ko nkaho ngerereye nta byo naringije ngo nzembe narinzi ko byose bizoca bihera nanze ko ndose abana batandura champion numva by'Imana yacyinshiramo ko sino byankike kuba cy'Imana nkisa abana ndwi bose abangu batandatu n'umukobwa umwe ariko n'inkundi ibibazo byo n'inkundi birampanze kubera ndavye inzu girisa n'igiri ngweko agaheshi karegereje nta nza kurondera ndakenye ebana ngiye mwe bidahagice kweri ndavuga ndihebura cyane twe turabana imitwa rwose turatandagize ko tunageza mu barabara mbwa kuvaho ndari ivyo byiza sinasubiye kumwe ko zandiruka mu barabara yace bituma ngo umukunyene handi ngo nubundi ngomba ndiko ndiganya ku ndoteri impeshi no mwaka ndasabye nk'umukuru w'igihugu ko nawe ne yogira ica mfashije gukora arabona ko naje ngowe kwera nabona nka kazumba mwo kuntu kari kameze naba naho mba murabona ukuntu hameze ari nka bangu bansaba mwige abo dushikira imbe mugo mudukomera amasha murabe cyo bomfasha kwere gushika no mwanya ndagwe nta na data na mama nta n'umwenge ifisanzwe n'umwana umwe nyene ukunyene cyitonda basavye mumfashe ko ndagwe kwere
tugiye gufasha tuzododora kugira ngo ico cipfuzo cyo muryango umukama azogishitse yego kuko ibintu byose bikora abantu kandi ko cyamaze kuja habona nibaza neza yuko kizoronka inyisho
cyane kubera imana nyene yari ikorera ibyayo naringeze kure dufate cyane ingeze kure kubera nyene ntashobora kuronka ibyo nkoresha kubana ariko uyu munsi rero ndakengurutse cyane mbonye ibyo abakenyezi nkanje bafashishije ndabakengurukiye kuko ndabona ndomara iminsi abana bafise konka bikwiye kandi nanje nyene nkatorera koyoko ndabakengurukiye cyane ariko n'ubu ntibampebe n'inkubazo ngumize ku mutima gume banyibuka ndashima ko umutambukanye w'umukuru w'igihugu nawe nyene yongarukirako nawe nyene ndazi ko ariwe mubyeyi mukuru dufise nawe nyene kandi ngukako
umuryango je nafashije naritanze mu kuja ku bitaro kuvana mu munsi w'amatora ku itariki 20 z'ukwa gatanu bamaze kuvuka ikibe twamazeyo amezi abiri bubikiriwe nije nari mu itara yo bubikiriwe tumaze gutaha ikibazo kiraba kirekire cyane nyina w'abana nyine kubwayo afite abana batatu biragorana je nafise umwana afise imyaka 8 ariko baca barambarira ati wewe igikiriza kiracari hafi niwa rabengene tukofasha abantu bana ncandakira umwana umwe butoyi ramuhaye ibere umunsi umubira hakwaza umunsi ugira kabiri hacatanga kuza utuzi tuzi ku munsi ugira gatatu amabebera caraza n'inkubo rero igikorwa ndakibandana tukizina ry'Imana kuvuze nti nta bana bogira ingorane ndi ngaha ncandabakira ndamwosa kandi n'inkubo ndabandanya ndavye iminsi namazi kibuye nkasanga nyene n'umunzu nti hameze neza ko atabantu bari mu nzu kushika uyu munsi abana ndobagwa ko gushika bakuze
niteka mbere sinzi n'ukuntu bivuga mbere
inyuma y'igikorwa cy'urukundo abanywanyi b'iryo shyirahamwe bwo rw'intara baciye baja gutanguza icese ishami ry'ishyirahamwe umukenyezi w'intwari muri komini ya Makebuko aho baboneye akagiye ko kubasigurira amategeko ngenderwa ko y'iryo shyirahamwe no gushikiriza komite y'iryo shyirahamwe inyifata ibereye iranga umukenyezi w'intwari
ishyirahamwe fami intwari nishira hamwe rizwe imbere y'amategeko kuva muri 2017 kandi riri ku bihugu twebwe ino nk'intara dufite ishami mu ntara ubu turiko turugurura amashami mu makomine yose rihurikiwemo n'abakenyezi abakenyezi bonye n'ubwabo barwanye cyane abakenyezi babarwanye kuvuga bafite abashinga ntaye abagabo bahoze ku rugamba hanyuma iryo shyirahamwe rikaba ryegeranya abo bakenyezi baba bize n'abatize ariko bose bahurikiye cyane cyane abo bakenyezi bahurikiye mu mugambwe SNDFD iryo shyirahamwe naho rivuka ryisunga umugambwe SNDFD ni ishyirahamwe ririko rirakora ku nyungu z'abenegihugu bose ni ishyirahamwe rifasha abantu bose ritacaguye bari mu migambwe yose bari mu ntara zose bari mu bwoko bwose ritaravye ngo ava mu mugambwe ubu canke ava mu bwoko ubu muri komine ya Makebuko twabatekereye impanuro turabwira yuko bategereza gukorera hamwe bagakorera hamwe n'intwaro bagakora amaboko mu mpuzu bagakora kugira ngo turwanye inzara kuko intambara y'amasasu yaraheze duhanganye ni n'ubukene ubwo tugomba kuvamwo turaheza turabatekereza impanuro turabwira tuti genda mubane neza ikintu twashimikiye ko nyamukuru ni icyo kugira indero runtu umukenyezi wibanga kugira ngo aho turi naho bazaba bari hiyo mu mihana bagire bati umukenyezi ku by'ukuri ni umukenyezi w'intwari none rero turashima cyane ukuntu batwakiriye tukabona kandi umwitwarariko babifisemo tukabona yuko bari babinyotewe kuko nanone tugomba ko baje hamwe bitwararikane bafashanye muri ibi nabiriya mu bikorwa bitandukanye kugira ngo batezanye imbere ni naryo hangiro dusanzwe dufise mu ishyirahamwe ryacu ry'uko dufashanya tugatezanya imbere tugateza imbere igihugu tugakora twivuye inyuma kugira ngo igihugu gitere imbere
ishyirahamwe umukenyezi w'intwari rikaba rimenyesha ko ibikorwa nk'ibyo bigiye kubandanya mu makomine yose agize intara ya Gitega tubashimiye kuba mwadukurikiranye ntimwibagire gukunda iyi nkuru no kuyisangiza bagenzi banyu murakoze